Tunajipatia smart 5 original kwa shilingi laki moja na elfu hamsini tu, lakini pia kwenye GM wa telefoni anakuambia smartphone ya mpili
chapati. How much?
500.
500?
One piece.
Give me one.
Okay.
Hey, I can sit. Okay, thank you very much.